Hi, I'm Shed. Welcome to QTube. Here's your question.
Woo 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 woo!